Sinaguca Inyuma shoo. Ko kunkunda mami ukuri ni kumwe nibyo nkibwiriye naho cyo bavuga biri kwaba kunteranya ho bitwaje amateka yanjye yibyashize oya ni wowe nzi kubarusha bareke babivuge nange ibyo bakumbwira ndabumva nkabihorera ubu se ni iki najya gushaka handi ko byose ubifite
Sinaguca Inyuma.